Hei tā o tātou Puna Reo, kei te whakamomori hoki rātou I te tokoiti rawa o ngā kaiako kei Wainganui I a rātou. Ka tahi anō ngā kaiako Kōhanga Reo ka whai pikinga utu nui. Hioi e rere ana te karanga I ngā kaiārehi Māori I te rāngai mātauranga ko hungahunga kia wawe te kimihia o tētahi rongoā ki te tokoiti o ngā kaiako putanoa I te whānuitanga o te rāngai ko hungahunga. Anei rā te pūrongo a Moana Makapeluli.
Hei tā ngā Puna Reo, kei te rongo hoki rātou I te ngau.
He uawa rawa I ēnei wā te kimi. Kai ako mai tohu, ara ako te mea taitai aki e tērā, he reo Māori tō rātou.
E rima te kau ōrau o ngā kai ako Puna Reo me whai tohu. Hei tā te hea mana o ngā Puna Reo Aotearoa, he ua ua te kimi kai ako whai tohu, whai reo Māori anō hoki.
Hei raro mātou pia e putu. Nā te mea, kai te haere a mātou kai ako ki ngā kura kaupapa. Nā te mea kai te kimi kai ako hoki rātou. Mena he reo Māori tau. He kaura koe.
He oi e harako rātou anake ko ngā whare ko hunga hunga auraki whānui e raru ana.
He roa ngā rārangi tatari mō ngā tamariki, mō ngā whānau katoa. Ka pēhea e uru atu ngā tamariki ki rōte ngā whare ko hunga hunga ina hore kau he kaiako kei reira.
Hei tā ngā whika e kotahi mano ruarau ngā kaiako hou I whakapōtā e rua tau ki muri. He oi e kotahi mano ono rau neke atu ngā kaiako kāritāia a tōna wā.
Ko tino ngenge wa mātou, ngā kaiako katoa, he taimaha tēnei.
E ai ki ngā tatau e tipu ana te nama o ngā mokopuna Māori ki roto I ngā whare auraki pēnei, engari tērā anō mō ngā kaiako Māori. Hei tā tēnei tūmuaki me whai whakaro ki ngā hunga reo Māori I roto I ngā utu matatika.
You can't get a qualification for what you know and what you were raised with, and it's such an important thing that we need within our teaching communities.
Me ngā karanga ki te kāwanatanga kia hāpai ngā rautaki e tupu ai ngā kaiako.
Whakaritea te huarahi kia māma te haerenga mai ki roto.
Ki te puta atu I raro I te ECA, ka kitea te Puna Reo. I tēnei wā kare kitea.
Hei paenga mō te apōpō. Moana Makapeluli, te karere.